no bamdlalo sibe expecting. Yini benisho ukuthi sizoshasha nje wonke umuntu what about indaba yami noNikiwe? Siqhubeka kanjani? Knowing ukuthi sister lami belise njani time lakhe.
Untsika is family. So tena wethu ukuthi sim support esimeseke ku wonke kwenzayo.
Asiyenze khambi college.
Better make sure ukuthi intwana aphi knows what he's doing, eh?
Ikhathela masimba ukuthi ungene endlini yami. Kwami exene mona ukumnyango nje.
Awuhatha Julius.
Bed.
Nikiwe, Mondays to Fridays at 6:30 p.m. on E!